izina ryanjye mu marenga niri nkaba mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nshobora gukora ibintu abantu bumva bakora ndamutse mbonye umusemuzi turashoboye